Shawani, emina kistima ya yise. Ndzi un'wana wa vasimeki va xikolo lexi xa Fricalan Schools. Tanihi vatswari lava kurisaka vana endhawini ya Gauteng, hi vonile ku ri na vangu lerikulu swinene loko swi ta ka vukona bya tindzimi ta xintima eswikolweni, ngopfungopfu hala Gauteng. Hi vone swikolo swi fambisa emahlweni ririmi ra Xizulu ntsena ku pfumaleka tindzimi letin'wana to fana na Xitsonga, Xivenda, Sipedi na tokota teto. So tanihi Fricalan Schools, hi lava ku va hi hlayisa ririmi ra manana hikuva hi endla tindzimi leti ti va ti kumeka eswikolweni.